Molatofadiwa a re o mo ditlhabeng a re o kopa gore mongwe a mo neele metsi ka gongwe seo se ka mo thusa.
The matter, due to the fact that the accused complains about the accused case, the matter stands at jail until tomorrow morning, 9:15, for cross-examination of the accused.
Kgotlhatshekelo e reditse gape bopaki go tswa go mmagwe Molatofadiwa e leng Maria Moshwana wa dingwaga tse 28. O boleletse kgotlhatshekelo gore kgolagano magareng ga gagwe le morwadie e edile. Moshwana o tsetsepetse ka gore morwadie ga nna le seabe sepe mo lemeneng la go mmolaya. Le mororo e nngwe ya dipaki tsa puso yo o neng a thapilwe jaaka mmolai a duetswe diranta tse dikete tse 2,600 go mmolaya.
An individual was hired by the accused to kill you for a mere amount of 2,600 rand. How do you feel about that?
I never felt bad about it because I was never ever threatened by anyone at my place.
Ndlovu o sekisediwa dipolao tsa balelapa la gagwe ba le barataro ba ba akaretsang mokapelo wa gagwe. Gape o lebanwe ke tatofatso ya go loga lemena la go bolaya mogolowe le bana ba gagwe ba batlhano. Lebaka la dipolao tsotlhe tseno e ne e le gore a bone madi kwa di inshorense tse a ba kwadisitseng mo go tsona.
It's a family member that me.
These women, that's the reason why I took out insurance policies and I covered them in those insurance policies. Second, most of them they were not employed.
Ke ro anger na male ku lahlema ka kaninga tikelanga di policy.
Ndlovu o solofetse go boela kwa kgotlatshekelo ka moso go botsolodiwa.